Epistles of His Promises by Richard Osei Bonsu. Nti abu agwene pono soda. Sa amana wututu yi. Eya fidie mu onipa kra. Nti abu akuma muda. Sa Galamsey sika upe ebetumi asesa wankasa wo kra. Na se woni wa. Se sika na beye hwan dia. Emfa sika nibre entwa koko na ensei enchirima daachi. Emfa ekom ho yawo so na onwuma enhwie moja edibim engu. Galamsey sika nti. Akra edibim moja akika wonsa. Wopu koko animtia. Edia nibre etwa negu. Amen chirima daachi abasesa. Enti nka yaja no mudia bro se ya. Anka yejina bia ewo hi. Galamsey nti. Emrantia ne maba wa moja wa hwiegu adane samantwentwen egina kootia eti ne sio. Wodi atrimoden etwa koko agu aka moja nso agu. Sika ni brenti wasie mabunu ewa nimu no so. Asai nchirima daachi. Galamsey nti wasai nipa kra asai koko. Wodi awudro asai yensuo ene yensase aka yenkwae agu. Ene ye no ba ye nyina. Emframa ya homempo. The toxic chemicals are polluting. Amaya Humia is so in Yarwa Enti. The young generation is fighting kidney failures today. Gino Mayho, Naboko Hobine. I want to a swinty, Nabodia Casem. Puisa, not Sumia Emma Wagoning.